a verme. Ukuthi mina nawe sehlukana futa ukuthi ngeke sikhona hehe hobuya hobuya ngicela moye
Sabotage.